Sanibona nobafethi, akange nibingelele, ngiphinde ngamukele kuyo le channel engonqa phambili rating keze. La megama engumfezeka uNtuthuko wakhumalo bathi la sibona amagumede. Ma uthi usemusha kule channel engizocela nze show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulika nokushera okukhulu kunakho konke. Bafethu, eke nje ngithi nje namhlanje ake ngindlulisele nje lokhu. Bafethu abanye bese babonile impela indaba etrendayo laphana enkundleni zokuxhumana, singabala sithini ngoFacebook, oWhatsApp kanjalo nakuInstagram. Indoda laphana ebonakala iphethe ingane ezimbili iqonda nazo esibayeni ke, nokushiwo laphana ukuthi it's a African DNA test, nanokuthi ke mhlambe iyona ndlela okwazi ukuthi ubone ingane emangabe kungasiyo eyakho. Kuthiwa ke laphana emangabe ingane kungeyona eyakho yabonakala laphana ukuthi inkomo ziba nolaka kuyo ingane. Kuthiwa ingane ufika uyibeke phambi kwayo, so inkomo esibayeni inkomo bese ziyasondela ke laphana. Kuyazi ukuthi inkomo emangabe kukhona izinto ezingayitholi kahle esibayeni, kuba khona lokhu kuhogela ukulalela ukuthi yini yona lena. Ke kuthiwa ingane emangabe kungasiyo eyakho noma kungasiyo eyala ekhaya, ke inkomo siba nolaka ezisho laphana ukuyiqeda. Kodwa mangabe mhlampe ekungeyakho ingane, inkomo impela zibi nalo lakhe impela, ziba nakho nje ukujabula. Ubona laphana kuba khona ukujikezwa kwemisila okudalwa yizo inkomo. Ke mhlampe angazi mina ukuthi wena mhlampe kuyiqiniso lingakanani mhlampe lokho okushiwayo, kodwa nje indaba lokhu itrend enjalo laphana enkundleni zokuxhumana. Kuthiwa iyona i-African DNA test, mangabe mhlampe kunengane esencane mhlampe kungenzeka mhlampe ukuthi uyasola ukuthi hayi bo engathi iJazi impela leli. Kuthiwa ke iyona ndlela lena yokuthi uwenze izinto ukuze ubone ukuthi ngabe ngempela ingane eyala ekhaya noma mhlampe ingane mhlampe iJazi akuyona eyakho. Mina ke engifuna ukuzwa kuwe ukuthi mhlawumbe kuthini okwakuphawula mayelana lolu daba, ukuthi mhlawumbe ngokubona kwakho engabe kuyiqiniso kangakanani na, noma mhlawumbe bayisholo nje akuyikho leyo nto leyo. Hamba uye ku-comment section ufike uphawule mayelana nalolu daba. Nganza kwethu bekuyona indaba bengifisa sixoxe, bekulolu daba bengifisa silikhulume nje kulesi khathi samanje. Hambe laphana kwi comment section udlulise olwakho uvo mayelana nalolu daba. Siyabonga kakhulu for support, nisiphathe kahle ngaza kwethu, ningakhohlwa ukusubscribe, ukucommenta nokulika kanjalo futhi nokushare. Nibe nosuku olumnandi, ngithandana.